sijawahi ona.
Toto uko heavy ni bebe bebe, nizame topeni ni gware gware. Si mindi ya fundi wa kuchelewesha, wana slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao, basi mindo baba lao.
Ooh, yeah, yeah, yeah. Na wazee wa boma walisha sema.